moramora mintiere machiegni chenro mar kuku mar wach mabiro ni tok weche manyien. Odiochieng' ma kawuono antiere koda nyadendi Christine Akinyi Ouma mabende wuok e kambi mar tudruok mar Safaricom. Wabiro mana lose kotende koda chenro mopogore opogore mabende kambi mar Safaricom osebedo katimo manero chenro kata mana campaigns mong'ere kaka jichanue na Safaricom kaachiel koda moro mabende ong'ere kaka mambo ni digital. Christine, agoyo erokamano kuom biro e studio chieng' ma kawuono.
Erokamano Sharon.
Ne janeno mar LTN maneni, inyalo mana nyisowa nyingi inyakure to Christine en ng'a?
Nyinga mana kaka Sharon osenyiso janeno, joneno, iluonga ni Christine Akinyi Ouma. Anyal kochia, wajoluwa yangore gi kama waae. Anyal kochia, poyo kochia, atedo piny mar asembo. Amor biro twak kodu kawuono e chenro mag Safaricom mar ji chanue gi kaachiel gi mambo ni digital. Machiegni uru.
Machiegni winya Christine. Koro kwa chaka yanga, Safaricom nitiere gi campaigns mabende odhi godo nyime mong'ere kaka ji chanue na Safaricom. Inyalo mana leronwa ni campaigns gi nochako karang'o?
Campaign mar ji chanue nochakore tarik 25 dwe mar aboro. Mano dwe mokadho. To campaign ni Safaricom watemo period monego bed ni okawo kata duration kawa kanyalo wacho gi kizungu matin en 1 month, yani dwe achiel. Koro en campaign machakore tarik 25, koro wa expect no nyalo rumo ka dwe ni dhi rumo tarik 25.
Jichanue na Safaricom ni en ang'o?
Jichanue na Safaricom en campaign kata wach ni chenro ma Safaricom temo miyogo customers mijing'o kata wach ni puonj ni nitiere gik ma ginyalo timo kendgi giwegi kaluwore gi services ma Safaricom miyogi. Ma in kaka customer, an kaka customer, kochodo nyaka ng'ato iwuothi dhi e duka kata igo simu. Customer care angeni customer mang'eny ohero go simu. Okochuno ni nyaka igo simu 100, samoro ing'eni goyo, samoro ok donji, samoro kao time. Safaricom omiyo customers mijing'o mar yudo services go. Kendigi giwegi nitiere gik ma awach ni kizungu wacho ni empowered. Safaricom empower customers gi. Nitiere gik minyalo yudo kendi in iwuon. Ma okochuno ni nyaka igo simu kata iwuo gi ng'ato Safaricom eka iyud service midwaro iwuon e simbi.
Koro achiel kuom services kata moko kuom services mantiere e jichanue na Safaricom gin ang'o?
Jichanue nitiere services mang'eny. But kane wachako campaign ni, services ahinya ahinya mane wang'iyo ma customers samoro dwaro e yo mapiyo en kaka yudo PUK ni, samoro line yo block. Okinyal timi ngini simu tinde en gimora mora. Simu tinde en gimora mora, simu e chiro, simu e wuoth, simu e gimora mora. Koro jichanue inyalo yudo services kaka yudo PUK nino. Nitire for example kacho ni inyalo dial *100#. Mano mana chiel kuongi.
Mano kidayo *100#, mano iyudo services ma nego bed ni, kata mna okelo ni services ma inyalo dwaro.
Okelo ni services minyalo dwaro, minyalo timo iwuon. Ki dial kamano, mano ka ine postpaid, inye ntire option mondik ni get PUK. Ki iluo maber, kiketa keta gi midwaro kanyo konyisi ni keta ID ni iketo. Mikinyisi ni ket namba mo idwa ni waoro ni PUK, iketo. Then waoro ni aura PUK kanyo kanyo. Moko chani, moki dhe mabor. Wantire gigi milongo ni Safaricom app, mabe jichanue ni netemo kelo, o ne customers mundo pedugo machiegni. Pengi tindi uchiyo. Masani ingeni internet ema gitiyo go mang'eny. Koro Safaricom app ni en gima duong' kabisa kendo Safaricom otiyo gi pesa mang'eny. Masani pod en gima pod en work in progress. Yani pok otieke. Nitiere services moko makiyawo kanyo pod wadhi go mbele nikech en gima duong'. Ma empower customers, nitiere gik mang'eny minatimo gi Safaricom app no. Kaka PUK no inyalo yudo Safaricom app no. Inyalo yudo M-Pesa statement, inyalo ng'iyo bill ni, inyalo redeem bunker points ni inyalo nyiewo airtime mm-hmm. inyalo kata oro pesa kwa tuno nyaki vye menu ma Safaricom iki oro pesa mm-hmm. inyalo oro pesa kendo app nobel kabisa ma sami oro pesa inge ni chon kane wacho ni ki oro pesa nyapsamuri ya oro pesa wrong number mm-hmm. kata e namba marach moko ni oro pesa diye mm-hmm. lakini kain gi app ni umi tuolo kitu tich bedo mayot kabisa umi tuolo minyalo kata mana yero namba mi oro cha ingeni kane chon kane onge app ni to namba mi oro cha mondo mi yere nyaki bed kode e sim card mm-hmm. lakini sani kata namba no obede ikane e simbi e memory mar simu
iyude kane ni gima ber nikisema kuwacho ni Safaricom apo biro mm-hmm. mano biro miyo tuolo ni kata mna customers magu gipacha kata mna dugoyo simu matis ne customer care kit customer care ube bedoga busy ngato kwa goyo to karmi gi maximu di take time
mano gima watemo konyogo customers kabisa nikechi yudo ka ngato dwaro service owacho ni eno segoyo simu week achiel to en gi shida moro matin gimoro matin manyalo kata timo kende en owuon koro wadwaro ni customer kik yud chandruok sama gitemo chopo irwa mondo mi wamigi services mowinjore koro kiwe PUK gi Safaricom app no gimara dek majichanue ni netemo kelo machiegni ne customs what customers wa mag Safaricom mm-hmm. and fraud gimilo guni fraud
and kuo mana pena bire mm-hmm. nikichukuo tinde ngeny koro iyalo mna ingiswa ni jichanue ni okenge mage mukelo maritiko kuo
kuo tinde ubiro marach kendo Safaricom matemo matek li huo biro marach watemo matek ndi wadoro ni jichanue ni wami customers ubed ginyeyo wapuonj gibed ginyeyo ni jago en ngato onyalo wundi nango yani mondo kikuro gibed ni ikwalo gi e yo mar simu or sama gitiyo gi services wa
makoro jichanue ni nikichoka winjo kilero na gol maler kuo tinde ngeny koro jichanue ni konyo customer ngeyo jago nango
koro campaign wa maji chanue ni watemo lero ni customers yore maginyalo ng'eyo go
ngama jakuo
kaka wan gi examples mang'eny wan gi strategies mang'eny gik ma wasebedo ka watimo mabe moko pod wantiere go mapod Safaricom temo ni e kendo yani nitiere kendo mondo deal gi wach mar fraud ni nikech ing'eni customers sama pesa ne olal customer eno ngini safari pesa ni wala Safaricom okongeyo ni jakuo moro bedo kamoro timango ogone simu kwano pesa ni koro gima Safaricom temo timu maduong 3 jichanue kata king'iyo maana ne maber king'iyo yani king'iyo kaka jichanue itself
kaka NTA
ulo ni nyaki ibed ng'amo chanuka nyako chanue yi.
Obiro gi lony moro.
Mm-hmm. Makuro in kaka customer ma Safaricom. In gi lony mar ngeyo ni. Mae gimo negatim. Mae gimo nego kikatim. Mm-hmm. Koro through jichanue ni Safaricom. Kilo ngeyo kata kuwe. Ne customers. Kumyore ma ginyalo ngeyo go. Nga majaku kata nga mokujaku.
Chris nga podalo sama ni watch kuo kamano. Nchika kama jogo ye kojo kuo geto na watch. Mako chone gaji gi numbers mag Safaricom. To gini so gine gie customer care. Ni gimi gi pin. Akei na mnaka ipe kakiti yo Safaricom. Bose goch ni gijo master kamano.
Bose goch na gijo kuo ge.
Buche maka magi Safaricom. Wadili godo nade.
Wayudo buche mangeny. Kendo ntiro kenge ma Safaricom kao. Kuom buche go. Nikech sama kaka na wacho chien kanyo sama pesa customer lal en Safaricom mubiro ire nikech jakuo kia eno nini simbe en ma Safaricom line den ma Safaricom mubiro Safaricom koro achiel kuom gik ma Safaricom temo timo wantiere ga gi ilungo ni hotline number mar fraud but mano mana number ma inyalo report go koro wa empower customers wa nitiere namba ma wamiyogi koro sama wawuo gi customer e yore mora mora contact mora mora customer bire duka customer go simu customer o contact wa Facebook page no chiyo wanyaka gi Facebook page wan gi Twitter koro sama customer any contact ma wan go gi customer watemo miyo customers
number
monego be nigigoyo kata giro no SMS mondo ka nitire ng'ato oko kanyo matiyo gi namba mondo namba no be blocked gi job mag gi Safaricom gi department matiyo gi fraud no. Aya namba machielo gima watemo nyiso customers kendo jowinjo, onge chieng' ma Safaricom bro gochoni mondo kwayi pin ni. Onge pin ni en siri ni, kendo mano gima watemo wacho kata kineno e media kata kineno e TV, watemo lero ne customers ni onge chik pin ni en siri ni. Obed pin ni mar sim card, obed sim ni nitiere miluongo ni network pin minyalo tiyogo kata kinyiewo bundles e M-Pesa, nitie iluongo ni network pin.
Mano ok onego bed ni chiwo ne ng'ata ng'ata.
Ok onego bed ni chiwo pin ni ne ng'ata ng'ata. Kata kivi, kata kigo simu, onge chieng' ma ng'ato bro penji pin ni. Kibiro e duka kata ochuni ni anal pin na olal mar M-Pesa, ok anyal ng'eyo pin ni. Sama oro ni pin no, system ema timang'o, ema oro ni pin. Ma pin no ok onego bed ni tang'na. Ilosa losa pin ni. Koro watemo nyiso customers ni kik imi ng'ato pin ni. Kata ng'ato goni simu ni oanago simu Safaricom, pin ni ok en adiera. Samoro ng'ato gochoni koa Safaricom adier, lakini onge chieng' ma Safaricom biro penji ni ere pin ni. Safaricom ka laindi nigi shida, ora wach ni ng'ato ang'ata ka gochoni koa Safaricom, nitiere namba di kende?
Achiel.
Ng'ato gochoni koa kata ka en Safaricom en Kisumu, kata ka en Eldoret, obed Mombasa,
namba
achiel kende ma ibiro neno screen ni kanyo. Ma joma nigi lony matiyo kaka gi Truecaller ibiro neno kondik ni Safaricom Limited calling. Koro namba no oapia kaka 0722 000000. Ya watch mano gi dholuo en 0072 000000.
Mane namba ma Safaricom?
Mane namba Safaricom kende. Koro ka ng'ato gocho ni tineno ka ok en namba no, mano ng'ama weri go kabisa. Nyisa nyisa ni kalainda nigi shida, we karadhi ka Safaricom odhi timang'o, odhi omina. Mara adek, ka ng'ato
sino na hapo kidonje mara adek okang'wa mara ariyo bro dhi nyime gi twak ma kamaendi.
Okay.
Nita neno mar LTN wako yu matin, kata kamano kiki dhi mabor kona duge okang mara ariyo. Abro duge kudanya deni Christine mondo mi oler no matuch kotende koda okenge kata mna campaigns mabende Safaricom timo. Kiki dhi mabor. LTN kaponi okirori kodwa maindi en chenro mar kuku mar wach. Odiche ma kawuono antiere koda nyadendi Christine mabende tiyo ne kambi mar Safaricom. Okang' mokwongo, Christine oselero na kutende koda kambi mar Safaricom kaachiel koda campaigns mabende gitimo, ka bende campaigns masani gitimo iluongo kaka jichanue na Safaricom. Katika mano Christine machiegni okang' mar ariyo.
Ito kamanisha
na? E okang' mokwongo kano atiko na podwa di nyime koda okenge mag kuo mabende osebedi kikwalogodo customers mag Safaricom. Kwa di nyime, lero nwa kata mna okenge mamuako mabende customers
sa sibilo kadonjo nungon. Koro, kaka niyo machuchin kanyo kapok wadi yuyo matin maru mundu pi. Na wacho ni maradek sama Safaricom kaluwore gi kuo, sama Safaricom uboni simu kata ngata ngata uboni simu kwa ya Safaricom, unge chingungu unisi ni kilpin ni or unigube ni watim ni replacement kama. Ibro kala hindi nigishida kaka sani angini registration tinde. Yani mondo mi i-register line tinde odhi okang' mamalo kaluwore gi dwaro mar government. Nitiere chike ma government dwe chiwo ne Safaricom ni nyaka lu.
Nyaka
gi-register line e yo makare.
Nikech kuombe tinde omedre apa ni let's go, piny owacho dwa ni mondo gibed registered maka ng'ato poni okwalo to nyalo bedo tracked easily.
Kamano, mana kaka wacho no, kendo mana achiel kuom gik ma konyowa kaka wanyalo duoko wach mar kuoni piny. Koro ka laindi ong'adi samoro kaluwore gi gigi dwaro mar piny owacho, samoro laindi ka wang'iyo ID ni nono nondike marach, chuno ni nyaka wang'adi nikech wame oketnwa okang' ma nyaka wa ok wanya kadho gi piny owacho kaluwore gi gima biro timore. Ibiro goni simu tibiro nyisi ni kaw ID ni mondo idhi go e duka machiegni kodi, nikech sami dhi wanyalo neni, wanyalo neno ID ni, koro wangeni my one line ni.
Nipi chitinde kata mana M-Pesa kanga todhiye, okigol pesa kukichiwa ID ni.
Kamano.
Hapa ni magobe okenge mwako mabende uche kogoduku.
Kamano.
Kapo nwadhi nyime, ado ni mundu waleze kutende koda data usage. Nejogo eko manchire kodomwe ya mamako mbui. Nchi kaka jomo kwa choga ni mbui mari kata mna pesa rumo peyo. Kenyalo mna niso, inyalo mna lero nwane okang makamano en kalure gango.
Eru kamano inya Sharon. Mano kendo en penjo mose bedo kachando customers thuolo malach ahinya lakini aparo ni en mana ni winjo kaka ingeni internet kobiro kata imbui no kobiro nitiere kaka ng'ato nigo be ni nigi knowledge kaka onyalo tiyo kode to otiyo gi pesa di nikech samoro nitiyo gi simbi moro chon to nineno ko ok cham lakini kuro ki upgrade yido simu moro ma internet ne dhi piyo onego be ni customer ingeni samoro maybe idwa yao video moro ng'ato oroni nyaka ing'eni video no sami dhi yawe odhi kao bundles mag internet koro watemo lero ne customers kaluwore gi kar data kanyo nitie kaka watemo miyo gi power mar ng'eyo ni inyalo control inyalo wacho ni data na anadwa ni ati gi data bundles marom kama to kao kidwa tiyo go ba entire kaka wan gi nyua Safaricom no biro go milongo ni data manager data manager inyalo yude en Safaricom app kacha entire *100# en *544# *544# ni ema sana sana kidoro data bundles en gima customer nyalo dial mondo oyud godo kaka ungeyo kaka onyiew data to gintire option ma data manager no koro inyalo keto data manager no kikete on to matinde ni inidoro ni sama itiyo gi internet itima na gi data bundles ni mane inyiew cha korumo to koro kikiti gi airtime yani mano koro wamiyo customer power mari yero ni anadwa tiyo gi airtime na kata akadwa tiyo gi airtime na e internet mondo ki customer neni nikech chon kane pok mano data manager no biro kitiyo gi internet sama ionge data bundles ibiro ngadi e airtime. Koro kasoma ko yudo ka airtime onge, Safaricom nutimo kama.
Nikech mano te nokang maber, madawach ni kambi matudruok ma Safaricom nokao. Nikech sani eringwa kema kata ka bundles room. Ano ka gija oro ni your bundle is below 2, kata mna 2 MB, kata mna 75 MB. Mano kang maber, mano kao.
Ndo kama na inyo.
Kasi kama nina dendi Christine kwa di nyime, kapok na kambi ma Safaricom, nubiro gi campaign machigini, marji chanyo na Safaricom. Campaign mamoro na manantini, hindi lungo ni mambo ni digital. Koro pogro kumande mantire kinda, mambo ni digital, ni mwabendo ngiri kaka di chanyo na Safaricom.
Mambo ni digital nen campaign mwana watimo onego benio di kaka dweche ade kama panu rumo okapar batange unu rumo dweni ka dweni di rumo. Mambo ni digital nen watemo kelo customer sembui ni kechi sani pinyo chiyo gig moko te almost ngato timo gi internet. Koro nitire simu mane wakelo mondo customers oguge speed mar internet mapiny midendo ni 2G mondo gibiye 3G. Kapo dwawe 4G nitire nyaka 4G makoro speed mar internet dhi piyo piyo. Koro mambo ni digital ni en kise kelo customer e network ni koro ingeni nyaka koro point customer kaka kako nyonyalo tiyo godo e services monyalo yudo mondo mi customer neni o benefit kuom 3G mikele cha. Koro jichanue king'iyo gimoro kaka Safaricom app gima jichanue one of the achiel kuom gima jichanue temo educate customers about en ni sama in gi 3G ni cha koro ing'eni nyaka ibed gi empowered koro koro inyalo download app cha mondo koro nitiere services mang'eny inyalo timo kendi kaka natemo wacho inyalo golo statement ni mar M-Pesa inyalo ng'iyo PUK ni inyalo ng'iyo kata nembni migoyo it is so en gima empower customer kabisa inyalo kata neno nembni ni migoyo inyalo golo kata kiwe Safaricom app no wan gi website sami ngini kinyiso customer ka customer go simu to inyise ni ngini koro kata kiko kigo simu inyalo dhi e website wa sami nyise inyalo dhi e website wa to Safaricom nigi mulika mwizi mulika mwizi kabambe awati
simbe midio
ngani chinde GN mana igweto koro nyaki nisaminyi seni via website nyaki ngini safari customer nigi simu mwenye lo vige website mwono vige wakata mwane self care wangi website inyalo vige self care be mano inyalo UDP UK inyalo ngiyo account ni koro gingi kumote nure nikechiki se kitu custom ubedo digital koro nyaki nyise ni magi services inyalo vido sama koro digital magi koro egik inyalo yudo mwono koro imedri ini won gisikalo wale gisavises masafari
Mm-hmm. Christian kwa tieko, nikich efulu mar higa chiel makoro wantire ni Safaricom osebiro koda campaign sadik. Koro akiani ekindi fulu mabiro kambi ma Safaricom tere koda beda ber mane, bepodo biro medo miyo customers mage kata mna ber mamoko.
Nitie, Safaricom ok nindi. Safaricom ok nindi nikich customers wa. Mm-hmm. Koro anshua ni nitiere migao mangeng. Mapod Safaricom temo kelo mm-hmm. kaka sani awach ni kaluwore gi fraud no nitiere campaign mabe wasechako although ni sani poden podunumu nokogole mm-hmm. ayanga
inya
pokochie usegole jikon lakini pokotoke atoka
uh-huh.
nikeche nitiere customers ma waseketo mondo watem ngini sami golo gimoro nyake kwangi tem
mm-hmm.
ilungo ni jitambulishe jitambulishe ngini will be bill obo belo maduong mbele ka ene campaign ma wadhigo mbele ma ulo ni inyalo tiyo gi duondi wadwa keto ilungo ni voice biometrics
mm-hmm.
inyalo record duondi ma kise record duondi mm-hmm. zamigo simu
mm-hmm.
wangia ngia ni mano sharo sama uyo kodi angia ngia ni mano sharo ni maguyo anyalo miye pi UK ne anyalo mi anyalo rone pin mara mpesa
mm-hmm.
kuro safari kwa mokinindi nitiri gik mangenyo kwa safari kwa mtemo
mm-hmm.
kenda ngini nitiri mamoko be mapoko gul samoro kanyali ngeyo teni kecha unge department no lakini manage kwa na ngeye
manage kwa na ngeye
kaka ya jitambulisha
toke mapododo
toke mwodo mkende
Kisi nagoye roka mana enya kumpu, unji kachia kota mawaidha mabende ichi wana Uganda, magoye kuna customers magu kutende koda chendro magu Safaricom.
Roka mana ina shaba.
Roka mana ina. Nete neno mara LTN gimana ero bende makelo wa egiko mara chendo nyeri, ageno ni yudo puonji kuhu kum Christine mabende tia kambima Safaricom, ainya hinya ne medro kumago kuo mabende tinde di nyime epin Kenya. Kata kama ano gime endi bende makela egiko mara chendo nyeri, nyakoro mkende chendro machielo, uriti uruma. Sani.